Reka ngaruke ndabashimiye mwese arahunira namwe abaroni kazi nkundayemo gukurikira makuru yacu kuri jene yanyu mukunda cyane jene ya TV kwabandanya mudukurikira muri jene n'atanukanye mu gihugu cyacu Burundi nk'ari muntu azitanukanye nk'intara ya Kayanza Karusi Ubanza Gitega Murambya Makamba Bujumbura Rugombo Rumonge ndetse n'izindi ntara zitanukanye zigize igihugu cyacu Burundi tutubagiye n'abadukurikira bari mu bihugu bibanye nk'u Rwanda abari mu Burika Iran n'intwaro rusange ya Congo tutubagiye badukurikira bari mu bihugu bihugu bya hakurya y'amazi manini nk'ibihugu bya Buraya muri Amerika Australia ndetse na Australia n'abarijya nino ku isado dutandukanye mumese rero turaba ikaze mu makuru yacu Nyarundi namwe arundi kaze rero mudabema gukwikira makuru yacu reka tubareze mu nkuru nkuru ha makuru yacu hagira yibande ko makuru hajanye na politique mu Burundi abashinga mateka ba CNL nibitavye amatora y'abashinga mateka ba EALA naho busanza umukozi wigendereza yiyamirije urudandazwa rw'igitoro kuri magendo yarakubiswe gushikaho ajanwa mu bitaro naho mu makuru hajyanye n'urwaruka mu Burundi umukuru w'igihugu ahejeje kugurura ikigo cy'imyuga Jikarusi amakuru yo mubandanya mukurikira kuri chaine yanyu mukunda cyane chaine ya WTV ubabandanya mwakurikira muri mwiki Burundi amakuru yacu ku buryo bw'ido nido ni mukanya gatonyi ntimuze mubandanya mukura ku murongo mu Burundi umukuru w'igihugu ahejeje kugurura ikigo cy'imyuga Jikarusi Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahereje kugurura kuri uyu wa kane igenekerezo rya 15 Nyakanga 2022 ikigo cy'imyuga itandukanye kizokwakira urwaruka rwahereje amashuri rwifuza guhabwa inyigisho z'ukuntu rwo kwitunganiriza imigambi y'iterambere cubatswe mu ntara ya Karusi muri komine Shombo ku mutumba Rusi Ni mu birori byo kugurura ihuriro rya kabiri ridasanzwe ririko rirahuza umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'urwaruka runyamyuga Jeune entrepreneur kuva kuri uyu wa 15 gushika kwa 16 Nyakanga 2022 aho ryakoranije urwaruka rwo mu mihingo itandukanye y'igihugu cy'u Burundi hamwe no mu bihugu byo mu karere ka Afurika y'Ubuseruko Iryo huriro rikaba ryateguwe na PAEG rivadikanije n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo urwaruka rikaba rigamije kwirimbura no kurabira hamwe aho bagejeje ibikivi kuva mu mwaka w'2022 ni mu mwaka w'2022 aho ihuriro rya mbere ryaba Ikindi nuko bazosuzuma aho imigambi iherekezwa urwaruka rw'iterambere igejeje ikivi nk'ikigo PAEG ibanki y'urwaruka BIGE ikigo kijejwe kurondera akazi ku rwaruka ABEG hamwe n'ikigo FIGA Makuru hajanye na politike mu Burundi abashinga amateka ba CNL nibitavye amatora y'abashinga amateka ba EARA abashinga amateka baturuka mu mugambwe CNL nibitavye ibikorwa by'amatora byariko birabera mu nama ashinga amateka mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe muri uyu wa gatatu igenekezo rya 14 Nyakanga 2022 Ayo matora hakaba ajanye no kwemeza abashinga amateka bagomba kurungikwa mu nama ashinga amateka y'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko EARA East African Legislative Assembly agatorwa saharongo y'umugambwe CNL asigura ko batigeze babwirwa ico gikorwa imbere y'igihe kandi ko itumvikana ukuntu umugambwe CNL usanzwe ufise abashinga amateka barenga 25 ko wohabwa umushikiranganje umwe co kimwe n'umugambwe iporona usanzwe ufise umushinga amateka umwe wenyene mu nama ashinga amateka ni mu gihe umugambwe SNLD FDD wo wahawe amashinga mateka batandatu ku icenda baza kurungikwa mu namashinga mateka ya EARA abatwa nabo bakaba bahabwa mu cikiranganje umwe gusa. Abashinga mateka bemejwe kuja mu namashinga mateka ya EARA akaba hari Joseph Ntakirutimana burikukiye Victory na Momamo Karerwa Nisezerana Gabrieli Muhirwa Jamari Iri Saidi Kibeya Olivier Nkurunziza naho Iporona Keti Kezimana Seneri na Marie Corette Urwa Umutwa. Ubanza umukozi wigendereza yiyamirije urudandazwa rw'itoro kuri magendo yarakubiswe gushika aho ajanwa mu bitaro. David Hasabiyaremye umukozi wigendereza muri komine n'intara ya Bubanza uburengero bw'u Burundi yahagaritswe n'igipolisi mu bunywero. Yarakubiswe cyane n'igipolisi gushikaho atahubwenge yisangari mu bitaro niko isoko ryegereye dosiye rivuga. Kuva ico gihe yacungishijwe igipolisi ku bitaro. Uwo munyabaga yagize ko yadomye urutoke kwidandazwa ry'itoro ca magendo. Inkuru ya Social Media Burundi hitubarira ko umunyamabanga w'umugambwe uri ku butegetsi SNLD-FDD mu ntara niwe yabaye intandaro y'ihagarikwa rya David Hasabiyaremye. Uwo musivire ariko haranka ko mu mufata kubita iyo mbwa niko yategetse abapolisi bamucungera mu ijoro ry'uwa gatandatu nk'igihe cy'isaha zibiri. Uwo mukozi wigendereza yarataye ubwenge haca hajanwa ku bitaro mu ijoro umubiri wose wuzuye amaraso. Uwo yakorewe hayo mabi yari yadomye urutoke kwigurishwa ry'igitoro mu mabido ririko rikorwa kwigurishwa ry'igitoro mu mabido ririko rikorwa n'urongoye imbonerakure yitwa Ciza batazira gihugu wo muri komine Gihanga muri iyo ntara nyene. Umuntu wese yamirije urudandazwa rwa magendu harakurikiranwa hagahagarikwa ku itegeko ry'umunyamabanga w'umugambwe uri ku butegetsi. Yoba na wenyine akora urwo rudandazwa rwa magendu kubw'abahohoterwa. Mu ntara ya Bubanza indongozi y'umugambwe uri ku butegetsi iravugwa mu biturire n'urudandazwa rwa magendo rw'ibidandazwa bironderwa cane nka byose. Jean de Dieu umunywanyi w'umuhari w'urwaruka rwa SNLD-FDD yarahunze urugo rwiwe yagirizwa kuba yari yamirije inyegezwa ry'ifumbire y'ikizungu bikorwa n'umunyamabanga w'umugambwe uri ku butegetsi muri iyo ntara. Iyo fumbire yafatiwe ku ngoro y'umugambwe SNLD-FDD mu ntara hari hagati y'ukwezi kwa Nyandagaro guheze. Ikibabaje parake ikurikiza amategeko yangoragoza umengo irahumirije isohora imitahe yo guhagarika umuntu wese yiyamiriza abakora urudandazwa rwa magendo n'ikisoko ryaho ibubanza ryiyamiriza. Kubw'abashinga ntahe kirazira kikazirizwa ko hagira uja kuramutsa uwo mukozi wigendereza aho acungiwe mu bitaro by'ibubanza. Umunyamabanga w'umugambwe uri ku butegetsi muri iyo ntara ntitwamurose kugira ngo hagire ico ashikirije ku byo yagirizwa. ubuheruka umukuru w'igihugu ndayishimiye yemeje ubwiwe ko akoresheje amatege amatohoza yiwe yafashe abanyegeje ifumbire hamwe n'ibitoro kubijanye n'intwaro mu ntara zitandukanye aca agabisha ko azobogoza umuntu wese azofatwa yagirizwa ibyo kandi ko azokora uburyo bwose ashengezwe kuva hadutse ubukene bw'ibitoro ifumbire hamwe n'isukari haraheza amezi menshi abanyagihugu ntibahengeshanya kwiyamiriza urudandazwa rwa magendo rukorwa n'abahejejwe intwaro n'abajeje intwaro n'igipolisi mu ntara nyinshi umuntu umwe wenyine niwe amaze gukurwa mu mabanga bivuye kuri ibyo birego ni uwahoze hari umuhanuzi ajejwe ibibazo by'ubutunzi mu ntara ya Rumonge ubumanuko bushira urengero bw'u Burundi yabogojwe ku mugaragaro n'umukuru w'igihugu muri Ruheshi guheze rekorona nongere ndabashimiye mwese barundi namwe barundi kazi nkundaye mukurikira makuru yacu kuri channel yanyu mukunda cyane ya channel ya WTV umubandanya mukurikira makuru yacu kuri channel yanyu mukunda cyane ya channel ya WTV ukabandanya mukurikira muri mwikirundi kandi mukabandanya mudukurikira muri jani n'atandukanye mwigu cyacu c'urundi makuru yacu rero nakagaruka hariko kuba dusatangwa nya makuru yacu reka tubabareze mu nyunkuru nkuru ha makuru yacu yibanze ko makuru hajanye na politique mu Burundi twabariye ko abashinga mateka ba umugambwe SNL batitabye amatora ya shinga mateka ba EALA naho mu bubanza twabareye ko umukozi w'igendereza yiyamirije urudandazwa rw'igitoro kuri magendo yarakubiswe gushikaho ajanwa mu bitaro naho mu makuru hajanye n'urwaruka mu Burundi twabareye ko umukuru w'igihugu ahejeje kugurura ikigo cy'umyuga cikarosi amakuru yo mwabandanya mukurikira kuri channel yanyu mukunda channel ya WTV ukaba mwabandanya mukurikira mu rurimi rw'ikirundi kandi mukaba mwakurikira muri jani n'atandukanye mu gihugu cyacu Burundi ndetse no ku isi muri rusange makuru yacu rona kagaruka mukomeze mubwire umuhinga mu mwiza kandi Imana ikomeze kubarinda mubwire amahoro n'ubugingo.